All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro The Profile gisanzwe gishikirizwa na Jibril nk'uko mubizi. Iyi ni Isanamu TV online. Ndagushimira umaze kugira subscribe, miss yose ukaba wa mbere gukurikirana ibiganiro byacu bice kuri Isanamu TV online. Uno munsi ndi n'umunezero wo kuguha ikaze mu kiganiro aho nagenda kuzaniye one of the best director in our country. Abenshi murakunze kumubona behind the camera, nakunze kuboneka imbere ya kamera. Uno munsi rero twashimye ko tumuzana nawe aje imbere ya kamera nkatwe hama atuyagire byinshi muri profile. Reka ndagwikaze hama ndamuhikaze n'umushitsi wacu ubona munsi. Ikaze brother.
Twashitse.
Yeah, umeze neza?
Yego turashimye.
Karibu mu Isanamu.
Yeah, merci beaucoup.
Well, abantu benshi bakunze kuraba ama clip atandukanye, eh? Bakunze kubona grand pictures canke Landry SP mugabo they don't know exactly amazina yawe nyakuri ninde.
Je amazina nje nyakuri ni Sibomana Landry. Akaba ari umwana agira gatatu mu bana batanu.
Yeah. Okay. Hama Landry hama SB is a good.
SB ni abbreviation ya Sibomana.
Okay. Okay, ndashaka rero utuyagire uno munsi as nkuko ikiganiro kibivuga ni profile duhera mu ntango aho watanguriye kugira aho ugeze muri iki gihe. Utuyagire ukuntu akazi kawe wagatanguye. Je ndashaka kukuyagira gato my story about gutangura go presenting uko nkiri muto na narakunda kumviriza ikiganiro cyitwa Greetings by Radio kuri deuxième chaîne. Ndaba motivate ndakunda kuzanda gikurikirana ndakunda kuna gipresentinga. And then ndavuga ati nanje umunsi umwe ndashaka kuzanda vuga ku radio. Nshaka rero kumenya nawe kugira ngo uje inyuma ya kamera ufilme abantu utegura ama clip video ama video atandukanye byatanguye gute.
Inspiration yanjye yavuye kumwe mu bahinyanyizi bo ngaha. Ni pasinzi narakunda kuraba cyane ama clip yabo muri Etoile du Centre ukuntu bakora ingoma art nkavuganye wawe bijya bintu ngaba barabikora nkaca mbona n'izindi ukamenga ntizifashe gose vuganye arakanuka kabuze mugabo uyu muntu arakunda gukaronka urumva. Then bamaze kugenda bamwe bakaja hanze iki niyo nagiye hamwe ndavuga ni pourquoi pas nanje nokwiyavantira gato nkaraba ko ataco noterera. Mugabo inspiration yanini yavuye kuri ayo maclip yabo nibuka na clip natangiye kubona yari dangerous. Yari ya DJ Daddy amwe nanuze na Romeo.
Na Romeo.
Iyo video kabisa wamenga ni ingande kabisa kuko nizo zari zihara icyo gihe ndavuga ni eh oya uyu si pasi ya ikoze mugabo ngiye kuraba ajya muri credit. Ugasanga nibo nyine bazikoze avuga ni wow.
Warazikunze
cyane gose nubwo ari na video yo yakoze kera ushobora no kurahuka uvuga ni eh ujamani noma.
Okay, imbere yuko dushika kure hagati ya creativity na color kuri wewe kugira urabe ku igikorwa kimeze neza muri ibyo bibiri wisungiki
muri ibyo bibiri ica mbere kwanza ni creativity kuko creativity niyo realization mu bisanzwe sibyo kuko kijya kintu uza gushikiriza umuntu kandi kugira gitahure nico kiba gihambaye pempo turashobora kwisiga career yo yose washobora kwicafuza urashobora kwigira igababera mugabo kitari creative ico kintu eske kizomara imyaka fo kuko ari ikintu kiri creative ku buryo n'umwana cyangwa umwuzukuru zosiga tuvuge niba na papier yarakoze kabisa.
Okay, creativity. Sawa. Birashite ugitangura ndashaka umbwire rero moment igi utangura video ya mbere yari ihe ndirimbo kandi hari mu muhe mwaka.
Video ya mbere. Natangiye kwifatisha ordinateur nari kumwe n'umugenzi. Dupoishije nyene muhira kuri aventure nyene. Webcam yitwa Revost kandi hanyuma ngo bararirimba. Aparo mwenga araririmba nuko gusumenga ariko arabiva mu kitoko ego no nyene
hey
ya niyo ya mbere mugabo ntiyari indirimbo yiwe yari zige ndirimbo za ba Lil Wayne twicanye ni mu ahantu nyo kuvuga ni abana reka tugira uko twiyavantiriki niki ibintu nkivyo mugabo video ya mbere natangiye gusora nyene ira capta ari ya 2016 ari ya kingorongoro
yeah
ile
maze
yeah
inyuma yuko isohoke yo video abantu bayakire neza actually nanje nabaye mu bambere bavuga ati umuntu yakoze iyi video hari creativity nyinshi ibintu byinshi bitandukanye reaction muri wewe wumvise gute
bon urabona nyine ari ugitangura nyine agatima kara karagira ku mugabo kubwanje navuga ni ifawugo ifoko ndushiriza nga
okay.
Malgré que mon agenda ura nayo ndi ma challenge. Yeah.
Okay. Mvuze ni Landry SB now no mu director wa kera. No bangusheje.
Sindo wa kera kwe.
2016.
Sindo wa kera. Mugabo sinatangiye 2016. Urumva 2016 niyo naje kubipushinga nyine cyane. Gushyira mu nguvu cyane. Kuko videography je nayitangiye 2013. Urumva aho nari mu bintu bya cinema iki yeah.
Wayigiye.
Kuyiga sinayigiye ku ishuri. Aya na matotariere nk'abandi. Eh mugabo imanite yanje ano nayigiye. Niho nacengiraga formation kidogo k'ibintu bijane n'ibyo.
Niwigeze wimvira gukora ibyo wigiye.
Bo ibyo rero nari kuvyiga nuko naciye fatigwa n'ibindi bintu nyene umuryango iki. Mugabo niyo leve yanje.
Okay.
Petetre je navyize umwana wanje azovyiga.
Okay, ndashaka kumva ijambo rivuye kuri wewe rivuze ni hagati y'aba video director b'iki gihe n'abakera. Ababizi cyane nabaye.
Abakera baraduciriye inzira. Baraduteguriye inzira kuko kugira twebwe tuzokoroye kuko none nkabo wasanga mu gukora bibagora kuronka ayo makamera bibagora kuronka ama mashina afise ho debi nyene ishobora nyene gufata gutunganya ayo masanamu kuyarema byaba bigoye mugabo abubu uraraba kuri internet ukaraba imashini igezweho ufise ayo mayiruka yitumako uraraba kamera igezweho donc abakira barakoze cyane.
Okay.
Bara bakozi nubu nabubu nabo nyene nabakozi turabakozi.
Okay, thank you. Hama idea grand pictures ichiza gute.
Idea grand pictures nukuvuga jeni imagine ibintu byose mu kintu kinini. Urumva. Isanamu ushakona isanamu kavuga ni kabisa ibintu mini. Urumva ni kintu nyene ndayivuge gute kayeme je nyine ni kinini kiranandenge grand ni kuvuga ni kintu nyene kinini nyene kiri big nyene uko nyene pictures isana munini
wagitanga ufise iye target exactly
target yanje ari kududa isana mu ryacu
and now so far ugerageje kuraba aho watanguriye naho igeze grand pictures hariho evolution ubonamo
evolution iriho kandi nini iyo kandi nini kabisa.
Okay. Yeah. Well, aba producer kenshi, aba director wa ma video, barakunze kuba bafise ukuntu bakunda akazi bakora. Ndashaka kumenya kuri wewe. Uri kura shooting a video. Canke uronse marché ya yo shooting a video. Nihe video, nihe style, ukunda iyo wumvise ati ndonse deal. Maybe kuririmba iyo muririmbye gospel cyangwa muririmba secular music cyangwa muririmba indirimbo za kera ndashaka kumenya style wowe ukunda uri kura shooting a video
style nkunda ko ari nka zose kuko ego ubu bikunda mugabo ku yindi kota nawe curaba ni business urumva nushobora kuvuga ni ngo mpengamira ha cyangwa iriki ahubwo ushira imbere akazi kandi kugira utange produit nziza tu
bimwe mu bintu byashatse kuguca intege ugitangura byari bihe
kuja gukota kamera bakayikwima
bayikwima bibaye gute
petetre nyine bon sinzi bakayikwima nyine uko nyine bwa bavuga ni swate nk'uyu muntu ndamwa sinshaka kumuha kamera nyine uko nyine tu biswate bivanye n'ubuzuri kurakora bivanye n'akazi sinzi
uyu munsi mugabo urafise access yo kuvuga ni ndabise ibyuma byiwanje sindi ndagukota ndonsa kazi ndagenda okay ah nakai kawanga wo kwibira ba our video director maybe na OG behind the camera kugira ngo azobe motivate agomba gutangura gukora kazi kiwe ikintu cyo kitomu kintege mu byo muri ako kazi ko director niki
bon icambere kwanza no gukunda ako kazi kawe no kukubaha no kugaha gaciro bizotuma nyene bigucirinda ivyo bintu bitatu mvuze bizotuma bigucira inzira kugira bigushikane kuri cha kintu wipfuza pe important wo buri kurakorera no musuri muri company kanaka wubahe hama ushire mwishaka muri ico kintu nturabe ngo uva kure ugira iki niki mugabo gusa habemo respect muri ibyo bintu n'iryo banga
uramaze guheba deal yo gufilma video bivanye n'uko indirimbo imeze
atayindi mvo
kavuga ati indirimbo wapi aya nayo no shooting kabisa londerera hande
kiretse muri rimbya korogana ndamaze kuziheba
Indirimbo imeze uko ariko kose script kenshi ni ukunda kuza kuzandika
script turayitegura cyo dufise ama proposition menshi ku kazi wacu swat urayizana ukavuga ni mwege nifuza ko muyintegurira u general amaze kubitegura nuko ngende ko tubikora mugabo turakubwira ko turagushirira ku meza ukabwiye ni twege ibyo twari twifuza muri no ndirimbo nibi ubona gute no muri rimvi nakazana vyiwe akavuga ni ya canke oya canke byose tubishire hamwe
Okay. Uyu munsi wari ufise abaririmbyi uhagarikiye aribo we love music muri kigiye bakaba bari mu maboko y'undi muntu n'umugabo actually gerageje kuraba ukuntu mwabaye ubutandukanye mwatandukanye neza wabahaye undi muntu atakintu kigoranye so far urafise izindi ideas zo kuvuga ni ndashaka gusigning abandi baririmbyi muri grand pictures
no
nabandi kwiye
kubera problem nabo uko kubera imvuza kati
ni giki
ari ibintu byinshi bidufatiye
okay nivyahera uzobatora
yeah
okay mugoheraheza rero kiganiro cyacu nka script uri kurayitegura wewe wisunga budget yo muri rimbyi cyangwa wisunga
mbanza kumviriza indirimbo
kubanza kumviriza indirimbo
je kubganje nka script ndashobora kwiha ni miliyoni zirenga 10 cyangwa zirenga iki ngo kwacusanga rero muri rimbyi na wajere yakaca kakamini ko na easy
fata kubita ibintu
izo nizo challenge dura nazo ngaha kenshi urumva mugabo cawe muri ubwo bukene nyine cyo tugerageza nyine gukora ibintu
bisanzwe nyine okay akarorero nk'ubu Isanamu Media turateguye ikintu cyitwa kijanye na ma awards turafashe award yumo best director kwacha tuvuga ati umuntu aza kuyitanga ni Landry SP which means na muri awards zacu na urimo ni waza kuyitanga ndashaka umpere umu a video director umwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri uwo mwaka 2020-2021 wo yihande
oh no yiha je sindimo
oya
nyela
oya chonela okay ndakunza ko kantu kabisa general urumva ko Landry SP arakwemera kabisa congratulations man areka ndagushimire rero kuba wafashe kanya ko kuraba the profile y'uyu munsi aho twari kumwe na Landry SP ariwe CEO wa Grand Pictures akaba yaduha kanya kugira ngo atuyagire ibintu biri yabahura navyo canke ibyo yahuye navyo atanguye akazi kiwe ka kubu video director ndagushimire cyane brother
murakoze cyane
ego hama watugirira muri Grand Pictures ko tubaramuse cyane
Yeah.
Okay, ndagushimire cyane wowe wafashe kanya ko kuturaba aduhure kandi next time yari the profile. Je nitwe Gibril. Bye bye.